nguthixo mphulaphuli uyasokola ukuzalisekisa iphupha lakho xa ungayazoba iphupha lityhilwa nguthixo ewe bantu kwethu kunjalo uhle unyuka ukhangela amaqebo ewe mphulaphuli lizwe FM ufumana amaqhoki akuqhokisayo ngephupha lakho nawe ukholelwe ngawo uyawutshona eldakeni ngoba awazoba amaphupha la atyhilwa nguthixo umphulaphuli ngoba ubusuku banamhlanje nangumyalezo iphupha lityhilwa nguthixo uba unephupha andingetsho uba unalo iphupha ndiyayazoba unalo iphupha mhlawumbi alikazalisekiswa ngoba awazoba iphupha lityhilwa nguthixo yema le ndoda imele uthixo phambi kwala madoda chazani ke ngoku amaphupha enu mphulaphuli nangu umbuzo ebeningathanda ukukubuza wona kwakhona unalo iphupha kodwa iphupha lakho ulichaza kubanina iphupha lichazwa kuthixo abaninzi ewe kunjalo mphulaphuli welizwe FM abaninzi amaphupha abo athe savela nje anyathelwe enhloko abhubhela kuloo ndawo ngoba bawachaza bantu ababengafanelanga ngoba babachaza kuwo nangu umbuzo iphupha lakho ulichaza kubanina lingaphumeleli nje kusenokwenzeka ewe bantu kwethu nangu uYosefu esithi amadoda amadoda nidinwe kangaka anazina oyena mntu unamandla okutyhila iphupha nguthixo ewe bantu kwethu kunjalo mphulaphuli welizwe FM unalo iphupha umbuzo wam ngoba lingazalisekiswa nje iphupha lakho ulichile ulityhila kubani iphupha lakho mphulaphuli ulityhila kubani uthela amadoda akulityhila kule ndoda emele uthixo yathi wena mfondini uzawubuyela emsebenzini wakho ngoba uthixo uthande kube njalo kodwa wena kangalamininye uzawuphela ubomi bakho mphulaphuli lizwe FM iphupha lakho ulityhila kubani awazi nawo kokuba amaphupha atyhilwa kuthixo mphulaphuli besinawo amaphupha mhla sawaxhela ebantwini aswelekela kuloo ndawo wathi mhlangamini ufulathela emva kokuba ulixhelile iphupha lakho lathi lizwi ucinga ungubani yena ezalwa ngubani le nto ayithethayo iyakwenzeka ndilele ngomqo mphulaphuli welizwe FM iphupha lakho ulichaza kubanina ewe bantu kwethu kunjalo guqa ngasese wena ungabonwa mntu uchaza iphupha lakho ukuze lowo ewe bantu kwethu onamandla uYosefu naye ezokuhlala kule ntolongo nje wenalo iphupha unamava okwazi iphupha ewe bantu kwethu lowo ongumtyhili wamaphupha wamqhuba uYosefu kwathi kwaba ngoku mphulaphuli ukhona ongumtyhili wamaphupha iphupha lakho liyaziwa nguthixo ewe bantu kwethu ungacinga oba wena elakho iphupha alinamsebenzi alinakwenzela nto linamandla lingayenza into kodwa lichaze kumnini mtyhili wamaphupha ewe bantu kwethu kunjalo khangela nangoku ukho okwaziyo ukutyhila amaphupha nangumbuzo mphulaphuli welizwe FM sikule ncwadi yeGenesis isahluko ngamashumi mane kaloku kule vesi yesixhenxe amazwi athethiweyo baphupha iphupha ewe bantu kwethu bobabini mphulaphuli unalo iphupha endiyaziyo kokuba unalo engqondweni yakho xa ulele ngomqolo uphelelwe bubuthongo liyasuka iphupha lakho nkosi yam kutheni ungalizalisekisi nje iphupha elo phupha elowo waphupha iphupha lakhe ngobusuku obunye elowo ewe bantu kwethu ngokutyhilwa kwe phupha labo ingxaki yaba lapho mphulaphuli ekubeni kubani ke ngoku utyhila amaphupha